Kei te rangahau ngā pirihimana I te matenga o tetahi mauhere I te whare herehere o Waikeria. Nonanahi nei I mate ai tetahi taane e 36 ōna tau. Hei apopo ka tirohia tenei take e te kaitirotiro tupapaku. Kaore anō te ingoa o te tupapaku kia puta noa, kia whai wahi ai ngā pirihimana ki te whakamohio I te whanau pani.